kicks, Mr. Last Day Abenda. Omanyala jodala, wusema wololo. Jukwa barabara, nkotarasa, asenyonolo. Staki from ya swara, biashara, utapigwa nyongolo.